Kei te whakatena tēnā a Rahui Katene o te rōpū tōranga pū Māori. I te iwi Māori whānui kia tāmoko hia te pētihana, e pāne ki te tokomaha o ngā kaimahi tauiwi, e whai nei I ngā tūranga mahi I te ao hiika Māori I mua I te iwi Māori. Kei te wero hia te kāwanatanga e Katene kia āta whakatewhatewha o kawa nei rātou I tēnei take.
When this quota system was set up, when the Sea Lords deal was set up, we thought that Māori were going to be getting into the industry, we thought that our people would be employed. Instead, what we have are about 1,500 jobs that are going to overseas people, and they're not going to New Zealanders, they're not going to Māori, and they could be.
He pētihana tēnei I toko ake ai I te uepū kaimahi o ngā ringa tōtā. Ngā runga nō I o rātou mā harahara ki te maha o ngā tūranga mahi hiika, e riro atu nei I ngā rā waho.